kugira ndakubwire ibijyanye n'ukuntu umuceri bigenda nyine bashobora kuba urima n'ihindagurika ry'ibihe tugiye turahura naryo. Aha iki gihe twari dutanguye cyari gihe cy'umwaka cyo gutangura umwaka ku kwezi kw'icyenda nk'uko imyaka yamyeho cyari gihe imvura yabitasuye mugabo urabona kugeza izi saha turiko kugeretse uyu mwanya na karuruzuba ruriko ruraka cyane ego umuceri aha bacye batangura bakagadika kuko iki gihe cyari gihe cyiza cyo kugadika cyane mugabo urabona ko batariko baragadika nk'uko bikwiye abagaditse nabo urabona ko atamazi bariko bararonka bijyanye n'irihindagurika kibihe turiko turahubura baramagadi nkuko muyabona arumye cyane kuko nta mazi yigeze aronka
mugadika uri kwica amasinde ahantu ba batemye umuceri ukaje kubitira ikinombe ucyowurura ugihagarika kugira ngo habunde hamaze kubundera uca uburura
tubyuburuye tugaca dufata isuka tukabije manga bikaba bitobito cyane baye bitobito cyane tugaruka mu nyuma isuka bita iya gatatu nyabino bino twamaze kuje manga byabaye bitobito cyane gaca dusubiza mu isuka nyene tukabigira ubuyi bikoroha cyane ariko tuzana mu kugira bibuyi cyadushiga mu amazi.
Nkabaniga mu mwaka wa kabiri mvize n'imyaka cumi nkaba naje guhereza abantu ibitumbura baba bariko barakora nkaba ndiko ndabaha ibihembo bakabasha bampa amahera ndava umugoronome maze nzeze ndabashaka no kurima.
Tape ya mbere umuntu abanza kuraba igihe agezemo kuko igihe cyari kigihe umuntu ategerezwa guhiga amazi imvura iyo abiri kiragwa amazi kiyakura muri kanara barimye umuceri wo mu mapuruderi hariyo n'ahandi barimo umuceri bita mu mapeyizana kajege bakoresha kajege ngaho nk'ubu kajege ni ruke ko atamvura iri kiragwa nk'uko bikwiye mu misozi kuko urabona aha muri gihanga ni mu kiyaya rero amazi amaze kuboneka amazi nko mu mapuruderi bayakura muri mpanda ngaho hariho aho barajiri ugacaruca mu ruzi mu miserege baciye nyene aho bita muri kanara amazi abonze gushika muri kanara araza agasanzara mu mirima y'umuceri aho rero ku murimyi amazi amaze kuboneka umanza ugakora igikorwa cya mbere cyo kugadika ugiye kugadika uca ukora ituta niryo bita pipinyeri. Mugabo nevera mu gihe hari wundi ari nyuma yawe agenda aratera
hanyuma umuceri umaze kumera maze indwi zibiri tucabishamo ifumbire umuceri ugacukura twaruye iminsi rero y'uko umuceri ukuze ni ukuvuga iminsi 21 cyangwa ukwezi bitebye tuca tunevera tuneveye tugaca ducanga tugashyiramo amazi dushyize amazi tuca tuhageze nk'iminsi itatu tuca tugaruka tugashyiramo iyindi suka mbo bihatuje mu ndisuka hayima twaca nkaca nzana abanevera bakanevera abandi nabo batera uramaze gutera ku murongo niyo mateka agezweho turafata tukapima santimetero 20 hama twagururirako kaca turatandukanya kugira ngo umuceri ubone ingene ubyara
ego ibyiza byo gutera ku murongo ubona ukuntu umuceri ubyara ngaho byo gutera kidaga ni nk'intero ya kera ngaho rako ibihe bigenda birahindagurika umuntu ajana nibihe ubu batera ku murongo niyo ntero bita intero nziza nayi yindi yo gutera bacanga itiranya ni intero ya kera nkubu yakwera ko imvura itaratasura ngo igwe tutarabona amazi umuntu arabaragadika yasi ikaba iribwira kagakungu gukaza kakagwa mu murima wagaditse biba bisa neza gusubumba kuko n'isi birikira gyo akajya gakungu gukaza nkuko bavuga umburimyi karajyoshise
dufate nk'imvura ikigwejo umuntu yo kwitega kubona umuceri ryari kwimbura nko
munashaka ukundi
ndindira gato subiramo
nkaha imvura ejo ikiyigwa wamaze isanga wagaditse uca wihutira gukora ituta aha umuntu cyayizira ko umuceri nko mu kwi 12 cyangwa mu kwa mbere bivanye n'umuceri kujya nababwiye unyaruka no utanyaruka nk'unyaruka nko gushika mu kwi 12 mu kwa mbere umuntu yaba ari yo muceri
rakoze cyane
yego namwe murakoze
urabona ibintu bihe biguma bihinduka ntabwo bariho bahora batera umuceri mu kwezi k'umunani gitanguye vuba bahora bahengera mu kwezi kw'icenda mu kwicuma kaba batanga imbuto bagaca batera umuceri uhura n'imvura ariko ariko ibintu byagiye birahindagurika bagaca bafata mu mwaka urabona batanga imbuto batera kabiri mu mwaka ubu rero batera imbuto kabiri mu mwaka nk'ubu ko tuteye umuceri mu kwezi kw'icenda uzokwera mu kwezi kw'icumi na kabiri mu kwa kabiri mu kwa mbere baca batanga ubundi ushira iki